kaka jalony mar e weche mag uchumi gi e weche mag chik, adwa wacho ni wach mar housing levy ni osebet ka en wach ma ok osebet kodwa makare. Kech kata kane wach mar housing levy ni ker gilange nowuok ni mondo gidwar yo moro ma mondo gikaw godo pesa kuom jopiny ni dwa ger godo udi. Udi ma wan to adiera onge ng'ama nokwaye, en mana udi ma gin ema ne gikete pachgi ni gidwar ni mondo gimi jopiny. Housing levy, kane wach ne owuok, jomoko kuomwa nowacho ni ne en wach ma ratiche ne kedo betie matek matamre gi nono. But wago erokamano ni doho manyocha nokwero ker gilange ni wach mar housing levy no ok nokete e wang' chik. Onge chik manochung'ie maber, kendo chik marwa, katiba marwa, ok noyie kode. Emomiyo nyocha kane doho nokwer ni en wach monego bed ni tamruok godo, jomoko kuomwa ne mor. To kata kamano, waneno ka kendo ker nowacho ni ok obi luwo chik mar moa e doho ni en obrabra dhi mbele gi weche mag kawo osuru kuom ji mondo odhi oged godo ute maonge ng'ama nokwaye. Koro wadwa mana wacho ni wadwa ni mondo wapuo companies mang'eny ma nyocha nondiko barua moro ma moko kuomgi waseneno ka kwer ni gin magima gidhi timo en ni koro gidhi duoko ne ji pesa. Pesni nogo no manyocha nosekaw e dwe mar achiel ma koro wawuokie ni. Kendo company machal kamago e companies mwadwa ni wabet godo kuonde mitie inago mwadwa ni wabet godo e Kenya ka, nikech gin companies ma adira temo mondo luw chik. To wadwa ni mondo wa encourage companies mamoko bende throughout the greater republic ni mondo mi pesa manyocha noseng'ado mag jopiny ni miluongo ni usuru mar housing levy ni kaber to uduto te uduoke, nikech kaka doho nowacho ni ok ne en gima nitimo kaluwre gi chik. Koro wadwa ni mondo wago erokamano ni companies ma osebet ka oro secular mar duoko pesa no. To kende bathe be wadwa ni mondo wago koko kwawacho ni wach mar housing levy ni sirikal mamalo onego werego chuth. Kendo e wiye kanyo wadwa ni mondo wawachi ni companies mopogre opogre kuonde ma jotie matie mopogre opogre mayande nyocha osekawo pesa mag ji miluongo ni usuru mar housing levy, gidwok pesa go ne jopiny. Mane gima onego bed ni timo, to kata ka gidwoko, kik ipar ni gidwoko ni ka gin gi luoro moro. Gidwoko adwoka gin jochir nikech ging'eyo ni chik ni kodgi. Adiera maduk en ni wang'eyo ni sirikal mamalo to ok oluoro chik, ok giluoro katiba. To wadwa ni mondo wakwagi ni kaka ne gisingre ni mondo gidhi rito katiba cha, giririta katiba no makata bende ka giketo luoro miluongo ni independence mag various institutions, ka giluoro institutions mopogre opogre, to institutions go bende gimiyo kargi mar mondo oti kaluwre gi katiba. Emomiyo wan to wamor gi jogo moseduoko pesa mayande mokwongre ni gibiro duoko pesa mayande nosechoki. To kendo wakwa jomoko bende, companies mopogre opogre maluwre gi kanyakla achiel mag jotich ma Kenya ka, manyocha be nosewacho moseneno ni ka ber to pesni onego duoki. Koro mago pesni monego duoki ne jom noseng'ad pesni gi mondo piny odhi mbele makare. To wadwa ni kwasewacho kamano to be mondo pod wago koko kwawacho ni sirikal mamalo oyie mondo giluw chik mar katiba. Mane gimwakwagi, waonge gi wach mang'eny, mana kwayo sirikal mamalo ni mondo gitem gi yore duto te mondo giluw chik, to mondo gi respect duoko ma doho ni godo, maoni mar doho gidhi mondo gidhi gi respect, mana kaka ker nosewacho ni en odhi miyo doho chance mare ma mondo oti. Wan wadonje doho mwawacho ni mondo wach mar housing levy ni mondo weruok go ni ok nochung' e chik maber ma doho noyie ni adiera wachno ne en wach manokel kok oluwo chik. Wakwayo ker gilange ni mondo giwere gi weche ainago kabisa, kendo wach mar housing levy no oweruogo. Mano kong'iso ni ok wadwar ni mondo ger ute mar affordable, but gere kichuno gi go jopiny ngima sani tek matamre gi nono. Kamora mora ji ywak kaka ngima tek, koro kao kendo pesa mar jopiny ni chuno go gi ute ma gin ok ne gikwayo, mano wach mawacho ni rach kendo ok en wach mwaparo ni ber. Omiyo wan wamor gi jogo moseduoko pesa kata ma plan duoko pesa to wakwayo companies duto te kuone ma ji duto jomondiko ji duto te Kenya mangima ni pesa mora mora mancha no giseng'ado mag ji madhi osuru ma housing levy onego kaw mondo duoki. Ero uru kamano. Sirikal to koro nyaka bidabida penalized nikech ng'ado msara mar ng'ato ki ng'ade gi thuon moko lure gi chik mora mora mane en kuo. To sirikandni adiera king'iyo malong'o to aneno ni pesa tichoko ndi kuonde mopogore opogore to gima gitimo ok wane malong'o. Emomiyo ka sirikal nyocha nong'ado msach ng'ato ka ber to onego bed ni giduoke kata mana gi interest moro matin bende. Mane mwa insist on ni kata sama giduoko pesa mwinja ne giseng'ado. The inconvenience magi cost ne jomopogore opogore mwinja nong'ad pesa gi. Onego bed ni gichulo the cost of that inconvenience. Onego bed ni gichulo. Koro sirikal bank wasegonegi koko no giduok pesa no to giduoke kata mana gi wiye moro be matin. Kendo sirikal be onego omi jo Kenya ka onego kwa jo Kenya ng'uono ne ugichiw an open apology ni gimne gitimo no ne rach mane gimwakwayo.